Buja bavuga ngo ati ngo urindira ngo ni wena aronka vyiza. Buja nawe uriko urarindiririke. Rero ikiganiro cino musi nta kindi ni kinyene. Cimigambi imigambi myiza iri kwirabera mu Burundi. Harakandi agomba kutahura maze nawe ugire icyo ukoze. Ntabindi ni Fabrice tugiye kuyaga ko je ndabona ibintu bimeze neza hinge dutangure kino kiganiro. Muri wa mwake akazi n'abanye twa n'Ijimbere Dieudonne karibu kuri channel Dieudonne ND aho bishasha ukuri kwama kuriho nta handi uzoronka ukuri ataraha rero ibintu biriko biraba ndibaza nawo ramaze kubibona bivanye n'iyi title ndandice aho na thumbnail niba ndibaza wamaze kumenya ivyo ngomba mvuge ko ibintu ngomba mvuge ko nibintu bitahura bake aho bimenya bake kubera nibintu nka cyane cyane mu Burundi usanga bitariho rero kuba bitariho urumva nibakusanga babimenya babizi bashobora no kubitahura rero nk'imigambi Fabrice ariko arakora hari ibintu barinda ku explaininga kubabwira kumenyesha abantu kubera usanga ari ibintu bishasha batanguye aba bishasha bagiye kumenya mugani iterambere aho riri ni mu bintu byinshi twewe abantu dushobora kumenya mugani biriho rero kugira ngo tubimenye hanyuma dutere intambwe ni kugira abandi bantu babimenye akajambo tuza kuyaga ko nakajambo kitwa mutual fund kubera ama business au intuze yatanguje investment one africa investment fund niyone ikoresha numutahe ikoresha aho naga sector ikoresha kitwa mutual fund rero ndagoma nawe ko utahura ako kantu kariko kugira nawe ugere ico wokoze ndizera abantu benshi barazi Fabrice uwariwe barazi ivyo maze gukora barazi ahagomba gushika mu buzima aho barazi ahagomba gushikana uburundi naha twahashikana kungene yifuza muganingira hari abandi bazokurikiza ivyo ariko arakora bagashika aho twese aho uburundi wariwe wese agomba ko uburundi bwoshika le Fabrice afise a company aho ma company je ndibaza ni company twa Ubaka Nation rero ni company jejo kubaka intuze ama building amazu ukonuko nta bindi bafise ni company yubaka amazu ni company rero nico mukimenye bwa mbere ni company imwe yubaka amazu hanyuma bakaba bagizwe amahigwe yo kuba barose uburyo uvuye kuri leta aho leta yabahaye kugira bubake isoko ryahoze riri Bujumbura ryagize isanganya rirasha mugani bagomba bajyubake haheze imyaka n'imyaka mugani harageze buryo ibintu byose bigenda biraba mu buzima birafise umwanya wavyo kuba byaratwaye uwo mwanya wose siguva ngo ati ngo ntivyari gukogwa mugani umwanya wavyo wo gukogwa n'unyene nta wundi rero Ubaka Nation ni Fabrice Menga ijejwe hanyuma Fabrice kugira ngo bakore au bubake iyo soko kugira bayubake ni ngombwa baronke ngene uburyo amahera amafaranga yo kugira amafaranga bayaronke ntibagomba kugenda mu bihugu byo hanze aho leta nayo ntishobora kubafasha mu ngo buryo leo baciye bakora ikintu cyitwa One African Investment Fund iyo investment fund ni kugira baronka abantu ba investing wewe jewe umurundi wariwe wese afise uburyo bwo ku investing urumva ni ikintu cikigega gitora amahera ayo mahera akazokora ivyo bindi ibintu bagomba gukora nyambari kubaka amazu nyambari kubaka iyo soko nyambari kubaka infrastructure amabarabara uko nuko rero kugira babigenze uko ni kugira baronke umutaho uvuye mu Burundi ku Murundi wari wese aho herereye hose kugira bashobore kubaka iyo soko rivuye mu buryo bw'abarundi batarenze kugenda hanze aho batarenze gusaba leta mugane leta yarabahubwo buryo bwo kubaka iyo ntuzenya iyo soko n'ibi ikintu cyiza kw'ivyo byose nico gituma ndagomba ko nawo menya aka kantu kitwa mutual fund no muri America ngana bakavuga na kantu kari kuri exchange Wall Street Exchange ahantu harama business menshi yerekanwa kungene ariko aragenda kungene ariko aratera imbere kungene bariko barinziza amahera batari ko barinziza uko nuko hari umuntu wari washaka ashobora ku investing arashobora kugura ama share aho mutahe kugira nawe nyene aronke agahande agapande sikuba ngo ati ngo agahande ngo agapande kwiyo business iba iri kwiyo exchange oya na gahande kwayo mahera ayo mahera abari ko arinzizwa uwo mutahe iryo soko ryo bari ko rininziza n'icyo gituma nawe nyaravuga ngo ati mumenye yuko muguze ishe au mutahe mutamuguze mutamuguze ngo igipande au akantu ku isoko oya ahubwo muamuguze inyungu amahera aba ariko arunjizwa aho ingene iterambere ryo soko riba riko rakora mu buryo bw'amahera hanyuma namwe kubera mu marashizemo amahera byo bwo kugira bwo kugura ibibanza by'amahera mugashobora kuronka inyungu leo mutual fund kamezuko au imezuko n'ama business tuvuga ama business ajeje kubaka amabarabara ama business ajeje kubaka amazu ama business ama market ama soko adandaza impuzu au adandaza ibiryo urumva na ma business agenda aratandukana mugani mu Burundi nta kintu cyo kiriho abantu bose barijeje umuntu wese afite isoko giwe nta hantu aho hantu babigirira mugani cyo Fabrice akoze ni gufata ama business bona ntibaraye ubaka ntibaraye utangura ahubwo I business Fabrice afise ni imwe niyo ubaka nation je ndibaza hariho n'izindi mugani iyo imwe niyone abantu bazi ubaka nation iyo ni business ijeje kubaka amazu mugani mu vyavuze hariho nandi ma business bazoza baragira barubaka nyamba ari kubaka amabarabara kubaka energy kubaka amabarabara nimengara akivuze kubaka n'imindi bintu urumva yo ma business yose azoba ari muri ya fund yitwa One Africa Investment Fund mugani mu buryo bw'amahera apana mu buryo bwo kuvuga ngo guze ngo banguze ngo igipande chi business ngo igipande cha kija business oya ahubwo mbanguze mu nyungu aya ma business azokora mu mahera yayo urumva ni kubafasha nawe wifasha kubafasha nawe wifasha mugani mu buryo burebure leo mutual fund ugiye kuri S&P 500 hari ma business mesh akugana abanyamerika barakaza hari ama business mesh rero guze urashobora kugura nk'amajana 5 aho ishemwe ugasangana amajana 5 awijana biravana ni mutual fund ugiye kuraba mugani hakaba harimo ama business mesh ariko araduga amanuka mu buryo bw'amahera aduga amanuka mugani waguze iyo ntuzenya ishe imwe mwugo mwayo ma business mesh baduze nawe nikona agaciro kamahera yawe washizemo atera aduga mu buryo burebure mu bihe birebire basa sejo bundi ya mu mwaka ni mu myaka 2 ya mu myaka 3 uko nuko umuntu wa kera yabigize ya investings hakiri kare usanga mu myaka 10 ya 20 yaratunze cyane kubera agaciro amahera yo ma business yagira arunguka arakora yaduze nayo ma business afise agaciro kare kare rero nkibe abigize one investment fund ka investing mwaka kanya hanyuma harimo gusa business imwe ubaka nation akabiriyo nigiye kubaka iyo Buja city market iyo soko mugani mu mihagazo zani ma business apana ubaka nation mugani ani ma business yubaka amazu amantu ze amabarabara energy amuyaga nkuba uko nuko urumva nazo bafise inyungu yazo ninge nazo gira azoduga ukasanga ufise one share mugani mu ma business nka 5 hanyuma mu bihe biri imbere akazoduga hanyuma nawe agaciro kawe kama share waguze nyamba waguze ishare imwe aho umutaho umwe kuba bivuga umutaho umwe urumva uzokunguka umutaho umwe mugani byiza ushiramwo imitahe nk'itanu ufise ubwo buryo kugira niyo waduga niyo agaciro kayo ma business ya duga uzosanga nawe umutahe wawe wararushijeho kuduga ego hari ibintu yaciye avuga ngo tivyo gutanga vyo kuriha awe inyungu leo kuri mutual fund ko je ndavyumva ko ndabitahura mutual fund baraguha akantu kitwa dividend amahera yitwa dividend bariha abantu zabo ba investor wewe nanje tuba twarafashe twaraguze uwo mutahe hanyuma kugira batwishure mugani kugira ngira baze baratanga amahera make make barashobora kuguha dividend akantu kitwa dividend mugani muri Amerika usanga ari amahera make bone babigira kugira bazotungire mu buryo buri imbere kubera n'ikintu uinvesting amaka kanya ukarindira nk'imyaka icyo kintu cyarakuze ehugomba uyagumijemwo ni hahandi ajya mahera iyo nyungu rose ukacyusubizamo kugura yandi ma uyundi mutahe ukazurasubiza kugura uyundi mutahe hanyuma mutahe wawe aho yo portfolio yawe kazera duga iduga iduga hagazogera igihubikurayo aho uyakoresha ufise amahera atari make dawa ko ni kone bitwa mutual fund reni kone mbona ndizera bakoresheje aho nico nyene bakoresheje mu kubaka aho mu gukora ibu buryo bagiye gukora bwa One African Investment kugira bubake iryo shoko bace bubaka a hedge fund yo kugira yo ku investing abantu bari bose bashobora ku investing uwarewe wese umuntu uwarewe wese ego hariho vyiza na bibi je gusake ndumva nyene ndovuga ngo ati ni kintu kibi kuri jewe ni kubera avuga ati ngo burya n'umuntu ashobora ku investing mu madolari mugani ngo inyunga zoronka zoironka mu marundi lero yabari investment nyayo au imeze neza ni investment nyayo sinduko navuga ngo si investment nyayo mvuga investment y'umuntu ari wese ashobora kuva investing ari kuronka mu buryo yashize mwayo mahera nyambi yo nyungu yanje ndashize mu madolari ngombe yo nyungu yanje zobe mu madolari urumva kubera my investment yose nyambane mu mutual fund afise ama business ari mu kindi gihugu nko muri China aba muri Japan aba muri England nkaba nda investing zeyo ntibazonsubiza mu England oya aba mu mashinwa oya kumwe nda investing ama dollar hanyuma bakazosubiza mu dollar yakugana uko none je mbona menga ego kameze neza kubera n'umundi ni kugira ukuze uburundi uteze imbere uburundi ayo mahero yarose mu Burundi mu Burundi nta buri kintu nawe ukora mu Burundi urumva mugani ku muntu atari mu Burundi sinzi ngene bica bigenda ako niko menga ndabonye menga ka sovye gatonya ahandi ho iyo mutual fund ni umuntu wari wese ashobora ku investing urumva ni kintu gishasha bashikije mu Burundi kubera no mu Burundi arashobora kugura iyo investment ashoboye kugura iyo investment nawe nyara kazarunguka uko nyene. Rero sinzi ko watahuye ku kantu mutual fund CARICO bagiye gukoresha kugira bubake iryo soko ryo mu Burundi. One Africa Investment. Umuntu wari wese mu Burundi akunda Burundi akunda Abarundi arashobora kugira investment hanyuma kagira basi ugashira mu minwe mu bikogwa biriko birakogwa mu Burundi kugira nawe uzovuge ngo ati hari ikintu ndakoze aho niwe wagenda ukavuga ngo ati burya naje hajya andafise investment muzovuga ngo ati ngo hajya ngo naje ndafise ndafise umutahe ngo ndaraguze igihando ya ugenda uvuga ngo ati hajya naje ndashijemo investment ikuriro ryo soko iterambere ryo soko uzoribona kuri investment wowe waragize maze nandi ma business kubera avuga ati bazokubaka nandi ma business azo bari mwiyo mutual fund kubera mutual fund ni fund irimo ama business mesha tandukanye mugano yagura kuri intuze ya ku rugero rumwe hanyuma kaduza hanyuma bambe bikaduga hanyuma bikaduza umutahe wa warashijemo rero guza amashare mesha aho umutahe amata imitahe myinshi urumva ayo ma business abaye akuze kazoza akuze mu bihe biri imbere urumva nawe uzobura umuntu anezerewe ego rero cyo gusa ndagomba womenya ibintu bari ariko arakora Fabrice ni ibintu byiza cyane visa bishobora gufasha abantu bagomba ku investinga mu Burundi n'abantu bari mu Burundi umva umuntu wari washaka gomba ku investinga mu Burundi ashobora gukora ni ibintu by'intambwe itanguye kuba nta wundi muntu yari bwabikore ni we nabikoze ikuriro ryayo nico gituma bavuga ati bijya bizotwara imyaka kugira umuntu ashobore kuronka iyo nyungu kubera si ibintu biri ngaho si ibintu biriho urumva ni ibintu bazokubaka hanyuma ibyo bintu bavyubace nyamba riyo soko bazoyubaka hanyuma itangure gukora abantu batangure kuza baragura ibintu bagenda barihishuko nuko hanyuma agaciro k'iyo soko iriduge hanyuma nawe ushobora kuronka yantuze yanyungu yawe yaba biriho urumva bari kugura hanyuma ukarindira inyungu mugandi ntibiriho ni ibintu bazorinda kubaka ego kandi bitanguye ubu ukaba mu bambere urumva mu bihe biri imbere uzosanga uri kurundi rwego ego ndakwibutsa ko atari financial advice sinuze yo kugufasha ngo umenye ibintu by'amafaranga oya ikintu cyose cy'amafaranga ugire ibyitekerezo byawe kubera nta wundi muntu ashobora kubikora atari wewe uhanyuma uze kuvuga ngo ati ngo yambwiye uku oya ugire ibyumvirizo byawe ibyitekerezo byawe hanyuma ukwirikize ingene wiyumvira ego aka video karaka agusa ndagomba kumenya yuko Ubuja iterambere ritangura kuri wewe ntiritangura ku wundi. Ego ibintu byose bigenda buke biratwara umwanya ukiyumvira bizoshika ryari. Mugani bimaze gushika uzosanga umuntu ameze neza. Aka video karaka ndakwibuca kugira subscribe, like, comment. Hanyuma ntubagire kurunkira mugenzi wawe. Tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.